course nega asan ababontim biem di anachre se enu no nani abresa krodom a wode eye Tracey Boakye awade ensemi bi na esan babim na weno e kamia kwakwa se nani abre eye Vivian Jill eso enu amede eye ensem bi ebeso mo ana echire mu se Vivian Jill wa react to eye ensem bi a chese na gana fo e ka na gana fo atiti bebre ese eye Frank bedu ntia mo a eye Vivian Jill ne ex ene ehun kro ne ba bebre a mede ebeso mo no Vivian Jill wo mie na no enkasa ye ne last video wade eba abonte no echire mu ana chese wono wo se wonya nkasa ye no so obekasa na chese eye at the right time ene obekasa sisi pan de nani aha enti won na enkasa won na emohwe won na enye tobetobe bia ewo bebi biara na busia sa comment wi ana se eye sa caption we ya eye Vivian Jill e caption ye na wodi gu ni video ase na ohwe eye TikTok se ne na e trendy ewo ho no kofa no de to no de caption e kan ho no eje amanfo bi tipa ye ama Afia Shastenga eba abonte de won se ne tikwa apai ama woke kan se bebre e de afa eye Tracey aware no ho wo kire mu krampo de a modia kwada no modia kwada no modi shase krampo mo se papa no ama se se akwada na akogia papa no ama nei no akwada no anya bema oba be ware na fi se e de biem ana se se motete ewura no sa munja no na so far as awon no eye maame ne de once na ho ema wo bi emfa ne ba no ana sa kwada no aware no ento ato prego wo bi anso wonnim na obeka so obesa aware na na so de na no betum sa aware no enye yie no sa nipa ne de ene won hwe ana se won ne ebetwe papa once na ho enye hwe hansan se won no akoye maame a wotai aware na chi na wo di Tracey ni na nani agye ewo sa aware no ho de enya de se wobeboa ama ganafo etimi atwe wo ma no e de si Tracey aware no ho na wo kasa no wa modin na wo hwe se ne na ne kasa ye mu ekọ na afen so wo hwe comment a eye Vivian Jill e ma ya na dodo na adane wo moni e de akyere se it is because of Vivian Jill ne comment ana se ne caption a wo beye ye enti e na ama Afia Shastenga wo kasa sa kasa bebrepe no isan se Afia e kasa ye krampo no wo san so etwe mu se wo woni abrantie ene te a abrantie won not na for 10 good years e woni na e woni na ene ne chese na e wo ho ana chese mo twem pra na de de ene wo gya ye kokowo e ba ye wo gya no 10 years ene wo san aba na na wo fi se abrantie no wo ye den anti wo gya no ho a wo beba no wo besan so abeto ade no eso e bi mu san sem wo ya wo kekan kan ye no ama gana fo bi ehuni se se na e ye Vivian Jill ene Afia Shastenga ne nkasa emu na wode eno na wo hwe akasa yepa ama nani abre an nani abre nyina no wakasa e de kyerɛ sɛ ganafo wo mo enka wo manum tunsan sɛ ne Tracey Boakye na ware ndɛ waware awareɛ a eye papa enti no anya de sɛ awareɛ no ebegu enne anaso sɛ ebegu akyira kasa e de waka bi ani bre so ɛna na Tracey Boakye wakasa nsɛm na wakasa nsɛm wo ya wakyerɛ mu sɛ obi ɔde nanom ebesi ne kasa ye ho na sɛ ne ba no awareɛ no ho ne de ɛne wo ntwe no anaso wo ma no wɔbɛtwe na boɔ so popopopo wɔn ma no kwan ma wɔn fa ɛyɛ saa kasafi no ɛwu ɛyɛ Francie 22 no awareɛ no ɛho abusua saa awareɛ deɛ na meka sɛ nsɛm no deɛ na ɛdɔ so yie pa ɔbɔ siki nso so ɛde ne deɛ aba abɛtɔm na kiso so yɛnim sɛ wɔyɛ Ghanaian actor baako ɛwɔ ɔman mu ha se ya ɛne wohwɛ a wɔ no soso no wɔka no wɔka bi deɛ sɛ wɔabɛdurem wɔakɔdurem paa ɛwɔ sinitwa no mu ɛno ɛna wɔde bɛtu dwa sɛ Tracey Boakye na ware yɛn deɛ ɛyɛ contract marriage na kyerɛ sɛ awareɛ no nhyehyɛ ho bi ɛna wɔn ahyehyɛ ho anaasɛ wɔn ahyɛ da sɛ wɔn pɛ sɛ Tracey ɛware kɛkɛ na biribia ɛtumi ɛtɔ din yɛnim sɛ ɔbɔ siki sɛ ne mɛde nkanka sɛ yɛba no ɛyɛ acting dwumadie no mu deɛ anaasɛ ɛyɛ movie industry especially ɛyɛ kumawood movie no deɛ na kyerɛ sɛ wakɔdaa mu yie paa na ɛno ɛna wɔde tu dwa sɛ Tracey Boakye ɔyɛ obi a na n'ani eku na adwuma ho sɛ basi ne twa adwuma no mu a na kyerɛ sɛ ne egu ho paa san sɛ na wɔno no wɔmfa na adwuma ani agorɔ sɛ ɛsane sɛ na wɔpɛ na adwuma yie nti no ɛne wɔbɔ adwuma wadrewadre ne yɛfrɛ ne ha wɔbɛkɔ wɔfrɛ ne ha wɔbɛkɔ na ɛkɔduru baabi ɛna Tracey ɛhyɛ da ma ne fa ne kwan ɛfiri si ne twa adwuma no mu ɛkɔ sɛ wɔno akasa ɛde ne ho bɛkɔ akɔdɔn ɛyɛ social media mekyerɛ ɛyɛ bantari a ekɔ kɔ so na ebe hu no na ebe sesese no wɔkye mu ana kyerɛ sɛ ɛnkyɛ bia ɛna kyerɛ sɛ Tracey Boakye ɛde ne ho ɛkɔkɔ jɔn ya ne nyɛ mu no ɔde ne onim sɛ ɛkɔm a ɛde ne nti ɛna na wɔyɛ saa wɔ mu ɛnyina da na ɛno ena eye oboy siki echiremu no interview ni mu wasan so echiremu ye pan se sa aware ene no ye kasa ho bebrebe nyina no e yade se ye pese ye dimi etimi ade bibi ebrabra so na bibi so etimi eto din enti sa aware we die na che se wo hu ni se e aware a eye contract e hwehwe ho aware aware bi ene hwehwe ho ena ye pese eye Tracey Boakye etimi eware eye etimi eto ye na ne se mu mpo no wasan so eka bi mu a na wotwe mu se Tracey Boakye na mwono so ntu mwono titiri so panti ana ama eye NDC ama mu no ana se wonwo antimi enwi ni eye 2020 abato ekɔ so a kye se ye papa Mahama wodi entwo no ne nyina ekye mu ana kye se papa no ne enim se Mahama ne enim se ye hwan ne enim se ye hwan ne nyina mu no ana se dodo na ani kye se eye Tracey Boakye ene eye ne yonko brebo mekyira eye Raba Kwana says one also added in Hong Kong John A. NDC Amonyoko, Mitchell, A. Miss Bell, Womu Mienu, Banta Kasia, across 2020 no, and don't see an anam so, Ama A. NDC Amonyoko, Womu Edin Cho, I won't see me any quinim. I'm for A. Quinima Bocheno, I'm man, no, and a boy sequence so at the other two jam. I say, Sour really dear, one on one almost 6 months, pepper. I worry sooner, and yan de say, a bet to me, Edgina, I worry no a bet to me, or say it won't last for. More than 6 months. Abusi ansa 6 months in so no. Koko president so e de na no betu mu e kan sa ware yi acha na ye 6 months. E de en krampo e na ekoso. Se obi e be ware agebre atena se aplan ne. Kese nya ware si fa koye. Na we sori a wo de na no asi mu 6 months. We si sori a wo se 6 months. We si sori a wo se enche. We si sori a wo se ensam no e dos ye bebre ne no. E na kese Ghana fo bebre no e chem se aden ti e na e wo se e ba ne sa. Se obi e ware ana so bi aware akọ enije aware mu sey a e wosen ka edi enije ene mpaibọ ene timita sa nipa no echi dan se ye de eye kasafi sabi kasa e hontew kasa ye hu ni sey susu sen ka bekọ echichiri no sa kasa yi e na ye de ebre eye aware fo na se de newest couple in town ye de ebre omo akoye nse bebre e wo social media no so ene wo fa eye Instagram dia ene we ka ne de na we ya ka ne de mu sey Nana Brown so e de ne de kakra so abewo mu no so no Afia sa ene ye research ni ye ba beta se na no so ye biobio mu e de amawo akwa bebre e wo social media no eso enti jibrema me na matena se na me wo ha de ensam no me koso na me de mani ene maso e de akire foforo bi aba me akua Italy me ma wa so so ati mi wi de ana me fa kwenye so na me wo hye ye KD wo kumase FM dra na e wa woda kese pa 1st August na ewa woda kesiye enti me fa happy birthday and send we come away happy belated birthday to KD at aye Kumasi FM and I say on Kumasi FM my crown.